Ndikachoka pa nyumba ine ndimapera kumunda ine ndimakalima pazose nthawi ndi imodzi baba baba wanga amandiuza iwe pira kumunda mwanawe ine ndimayenda pano ndikachoka pano ndimapera kumundako ine ndi pamodzi nda amayi ndazi zanga omwezo ndazi bale anga omwe ndikafika kumundako ndimagwira njira chimodzi mwa komwe mwamumagwirira pa nyumba pano pose ine. Watu wa makamba zokuti inu kuma mumalima ife kuma timalima munda wani ndi wotani munda wathu waukulu bwanji ife munda wathu ndi waukulu inu mumapanga bwanji ife timapanga business ife timalima kumunda ife timapanga business inu mumapanga business mumapanga business yanji inu mumalima kumunda ife timapanga yogulitsa timagulitsa zinthu zankere zinthu zankere za bwanji kukhala ngati somba somba zanu ndi imodzi zonse zimakhala chonchi nthawi ine ndi imodzi abale anga inuso ino mundisunga ine ndidzakuuzaniso kuti ife tikhaleso pa nthawi ine ndi imodzi ndidzakuuzani mmodzi abale abale mundisungeni ine ndidzakuuzaniso mdzanga uyu ali apanji amakamba zose basi ndikachoka kumunda iyi ine ndimakonzekeza kusukulu ndipira kusukulu ndikapfundzira limodzi ndazi zanga omwezo ndibwerera kusukulu ndipanga chino chino zanga ndimakonda ive ndine nthawi ive ndi nthawi limodzi ndikuuzani zose inu abale wathu inu mundisungi ndidzakuuzani nthawi nthawi iyo ndi imodzi zose zimayenda ine ndimuyenda imodzi inu mumakhala kwa inu mumakhala kwino ndimakuuzani zose pa nthawi ndi nthawi yani yomwe ndikachoka pa nyumba ine ndimapera kumunda ine ndimakalima pazose nthawi ndi imodzi baba baba wanga amandiuza iwe pira kumunda mwanawe ine ndimayenda pano ndikachoka pano ndimapira kumundako ine ndi pamodzi nda amayi ndazi zanga omwezo ndazi bale anga omwe ndikafika kumundako ndimagwira njira chimodzi mwa komwe mwamumagwirira pa nyumba pano pose ine watu wa makamba zokuti inu kuma mumalima ife kuma timalima munda wani ndi wotani munda wathu waukulu bwanji ife munda wathu ndi waukulu inu mumapanga bwanji ife timapanga business ife timalima kumunda ife timapanga business inu mumapanga business mumapanga business yanji inu mumalima kumunda ife timapanga yogulitsa timagulitsa zinthu zankere zinthu zankere za bwanji kukhala ngati somba somba zanu ndi imodzi zonse zimakhala chonchi nthawi ine ndi imodzi abale anga inuso inu mundisungi ine ndidzakuuzaniso kuti ife tikhaleso pa nthawi ine ndi imodzi ndidzakuuzani mmodzi abale abale mundisungeni ine ndidzakuuzaniso mdzanga uyu ali apanji amakamba zose basi ndikachoka kumunda iyi ine ndimakonzekeza kusukulu ndipira kusukulu ndikapfundzira limodzi ndazi zanga omwezo ndibwerera kusukulu ndipanga chino chino zanga ndimakonda ive ndine nthawi ive ndi nthawi limodzi ndikuuzani zose inu abale wathu inu mundisungi ndidzakuuzani nthawi nthawi iyo ndi imodzi zose zimayenda ine ndimuyenda imodzi